Ja, und ich habe auch einen Hobby, das ist ein Telefon, und ich habe ziemlich interessant.
Ama-service station ami azosebenza kahle kakhulu ngifuna ukuthi ngakhe ama-service station abaningi azophathwa abantu abamnyama ngokuqale lokho. Okwesibili, bafuna ukuwa-expanda ama-service station abo, okusho ukuthi lapho kuyo khona amathuba emisebenzi eminingi uma kuhlotshiswa kukhulunyiswa amabhilidi kule magaraji khona ka-BP ukuze u-BP abe ne-offering eningi. Nokuthi-ke ne-supply chain yabo ikwazi ukuthi isebenze kahle futhi ukufika kwezimpahla nepetroli emagaraji abo impuku. Lokhu kufana nohlelo uhlelo noma esekhaya yena uyahamba impushela engakaze kwavala ama-filling station. Ngoba ngangishilo uRodrick ukuthi kumanje nje babhizi abantu bafake iy'tayelo zokuwathenga umagaragaja. Baningi abasifaka sokufanele ngokuphela ukuthi hhayi ikuphi oza nemali engcono kunokulenako owakhatha wonke amagaraji awathele eNingizimu Afrika.